Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Mene 17 billion ya COVID-19 inadyedwera. Pamene dziko lino lina iwala nkhani yokhuza ndalama zokwana 6.2 billion kwacha momwe zinayendera. Unduna wa zachuma utatulutsa patuluka lipoti lina lochoka ku ofisi ya wamkulu wokumva madandaulo a anthu ya ombudsman lomwe likuonesa mmene makhonsolo amaboma ena mdziko muno anadyera ndalama za COVID-19. Ndalamazi ndi zokwana 17 billion kwacha zomwe boma linapereka ku makhonsolo osiyanasiyana mwezi wa February mu chaka cha 2021 potsatira kuti ndalama zina zinadyedwanso. Pa nthawi yankuti anthu ambiri mzipatala za mdziko muno anali akumwalira ndi imfa zopeweka zongofunikira zipangizo zochipa monga zopumira za oxygen. Ofisi yomva madandaulo a anthu ya ombudsman yomwe wamkulu wake ndi agulire pa 30 August mu chaka cha 2022 inatulutsa ripoti kutsatira kufufuza kwawo mmene ndalama zomwe zimayenera kugulitsidwa mtchito pogulira katundu wofunikira wogwiritsira mtchito mu nthawi yomwe dziko lino linagweredwa mlili wa COVID-19 mu chaka cha 2021. Kafukufukuyo yemwe amuchita makhonsolo okwana asanu omwe ndi amaboma a Lilongwe, Phalombe, Ntchewu, Zomba ndi Kalonga ali ndi chinthu chimodzi chofanana chomwe ndi kugawana ndalama kudzera mma allowance kusiya kugulira zipangizo zofunikira pa miyoyo ya anthu omwe amavutika mzipatala. Pena ripoti lomwe latulukalo likuonesa kuti anthu ena anadya ma allowance komwe osagwira mtchito yake. Anthu omwe amachita izi ndi omwe mtchito yawo ndi yoyesesa kuti ndalama za boma zisamalidwe monga aphungu wa ku nyumba ya malamulo ndi ena ogwira mtchito mmakhonsolomo. Pa nthawi yomwe amawerenga ripoti la kafukufuku wawoyo ku mtundu wa Amalawi ombudsman Glace Malira anati anachita kafukufukuyo mmabomo okwana asanu okha kamba kusowa ndalama zokwanira koma akhulupirira kuti zosatira zake mmaboma asanuwa sizingasiyane ndi kuti akanachita mmaboma onse a mdziko muno. Ripotilo likupempha kuti makhonsolo onse mdziko muno muchitike kaoneoni uja amati audit wamomwe ndalama zinagwirira mtchito ndipo onse wopezeka ulakwa chilungamo chiyende ngati madzi. Iwo anati akukhulupirira kuti izi zichitika popeza nthambi zambiri za boma pakadali pano zikumatsatira zomwe iwowa akulamula. Ripotilo linapeza kuti khonsolo ya mzinda wa Lilongwe inapatsidwa ndalama zokwana 438.9 million kwacha kuchoka kuboma kuti agulire zipangizo zofunikira pa nthawi ya COVID-19 ndipo 54% ya ndalamayo anagulira katunduyo ndipo 24% yake inathera ma allowance anthu. Kafukufukuyo wapezanso kuti khonsoloyo inatulutsa ndalama zokwana 2.8 million kwacha kuti kugulidwe stationery ndipo pa ndalamayi 2 million kwacha yokha inagwiritsidwa mtchito pa ma allowance a anthu omwe amagwira mtchitoyo 400,000 kwacha anabweza ngati transport ndipo 200,000 kwacha inali ya malo ogonera ndipo 120,000 kwacha anayigwiritsa mtchito pogulira zakudya zakumkumano wawo. Ndalama yotsala yokwana 100,000 kwacha ndiyomwe anagwiritsa mtchito pogulira zipangizo za stationalizo monga mapepala zolembera inki ndi zina. Khonsoloyo inagwiritsanso mtchito ndalama zokwana 1.5 million kwacha pogula katundu wina wogwiritsa mtchito ma ofisi awo yemwe mtengo wake weniweni ndi 600,000 kwacha. Mboma la Ntchewu kafukufuku wa ofisi ya ombudsman wapeza kuti khonsoloyo inalandira ndalama zokwana 124.7 million kwacha kuchoka kuboma ndipo 31% ya ndalamazi inagwiritsidwa mtchito ngati ma allowance a anthu ndipo 29% ndiyomwe anagwiritsa mtchito pogulira katundu yemwe amafunikira. Ndalama ina inagwiritsidwa mtchito pogulira zinthu monga mafuta oyendera ndi ma units. Mwezi wa February mu chaka cha 2021 khonsolo ya mboma la Ntchewu inachititsanso msonkhano wa maola awiri wokha ndipo anagwiritsa mtchito ndalama zokwana 2.7 million kwacha pa ma allowance a anthu omwe anali pa msonkhanowo. Mbali ina ya ripotilo ikunenanso kuti atafufuza ziwonesa kuti aphungwe na nyumba ya malamulo mbumalo ogona asanu anasainilana ndi kulandira ma allowance ndipo pa aphungwe asanu awiri sana kalepo koma analandira ndalamayo khonsolo ya mbumala zomba inapatsidwa ndalama zokwana 200.2 million kwacha ndipo 64% ya ndalamazo inagwiritsidwa mchito popereka ma allowance kwa anthu ndipo 20% inagwiritsidwa mchito pogulira ma PPE ndi ma mask kumene kwakuti nso munthu mmozi amatha kusainira nkutengera ndalama munthu wina yemwe panalibepo zomwe zikuonesa kuti ndalamazi zimagawanidwa kwa aliyense wogwira mchito pa khonsoloyo khonsolo ya boma la palombe inalandira ndalama zokwana 78.7 million kwacha ndipo 26% ya ndalamazi inathera ma allowance ndipo 30% inayo anagulira ma mask khonsoloyo inakanikanso kulongosola bwino lomwe momwe ndalama ina anagwiritsira mchito pogulira mafuta a galimoto komwe mtengo wake wa mafutawo unali wokwera kwambiri poyerekeza ndi mtengo wake weniweni wapamsika khonsoloyi malingana ndi kafukufukuyu akuti inagwiritsa mchito ndalama zokwana 4,991,848 kwacha pogulira mafuta a galimoto izitu zikutandauza kuti mafutawo amagulidwa pa mtengo wa 889 kwacha 20 tambala pa lita limodzi ndipo anagula malita okwana 5,551 pa mdawiyo mafuta anali akugulidwa pa mtengo wosapitilira 600 kwacha pa lita iliyonse mlingo wa mafuta omwe amati anagulawo ndi wokwana kupita ku Lilongwe ndi ku Blantyre kuchoka ku Phalombe ka 984 pa mtunda wa 61,065 kilometer popitilira ndi lipotilo amalela anati khonsolo ya Kalonga inalandira ndalama zokwana 86 million kwacha ndipo 30% ya ndalamayo inagwiritsidwa mchito pa ma allowance pa ndalamayi 12% yokha ndi yomwe anagulira zipangizo monga ma face mask bomali ladabwisaso kwambiri popeza kwapezeka kuti anthu ambiri analandira ma allowance kuposa nambala yowogwira mchito pa khonsolopo kodi ndalama zinazi zimapita kuti check number 7603 chikuonesa kuti chipatala chachikulu kumeneko chinalipira nkhomaliro kwa anthu okwana 250 omwe amabaya anthu katemera kumeneko atafufuza anapeza kuti anthu omwe amabaya katemera anthu kumeneko ndi ma health surveillance assistance HSA ndipo alipo okwana 193 osati 250 Amilward Tobias omwe amayankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino anayankhulapo pa nkhaniyi ponena kuti izizi zinachitika kamba kakuti anthu omwe analakwa poyamba paja sanalangidwe moyenelera kotero anthu anadziwa kuti ngakhale angawononge ndalamazo salangidwa munjira iliyonse iwowa anadabwanso kuona kuti anthu omwe amatsogolera kusakaza ndalamazi kudzera munjira ya ma allowance anali omwe mchito yawo ndikuti ndalamazi zisamuwonongedwe ndi zinthu zopanda pake ichichi ndi chisimikizo chakuti makhonsolo ambiri mdziko muno anawola ndipo palibe chitukuko chomwe chingachitike popeza anthu akungoba ku ndalama lipoti limeneli ndilachiwiri kutuluka kuchoka ku ofisi ya ombudsman pokhuzana ndi nkhani zakudya ndalama za COVID-19 loyamba linatuluka motsatana ndi lija ofisi ya national audit inatulutsa potsatira kusakazidwa kwa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha.